kunento engichaza nge abnormal. Eh kunemoto encane enye iba ngemuva enye iba ngaphambili. But ngichazwa kakhulu ile engemuva moyilandela. Ngoba ubuka imoto encane uyibona ihamba kancane bese uyayidelela. Kodwa le moto yaziyahamba bo kancane. Kanti ukhohle umbhalo. Omncane ungawunakanga ukuthi ubhale ukuthi abnormal ahead. Kunabantu esesibadelelile. Sathi impilo yabo ihamba kancane. Sathi impilo yabo imile. Sakhuluma konke sathi abayindawo. Kanti sikhohle umbhalo okubona othi abnormal ahead. Mekune abnormal ezayo. Kunemoto ehamba kancane. Kunabantu engazuthi impilo yabo ihamba kancane. Kanti kune abnormal abayihudulayo. Kunento enkulu wena engifuna ukukutshela wena namhlanje oyihudulayo kunempilo enkulu kunezinto ezinkulu ozithwele that is why udeleleke kanje God bless you mile njalo yabathwala bakhe.